chiza iyo mpura ngeta gusigiza kuri he byose ngeze no kugupfa Sengeze no kuku.